Watu wanadhani mimi napenda kuwa mwenyewe. Hata kula sitamani, ila wajui sababu ni wewe. Wakika wanasema kwamba wewe umekwenda mbali, tena nashanga wakisema uko uliko wewe hujali, rudi nyumbani na kutamani kama namba wani.
To the lovers and friends, Poppy Nation.